University of Ghana Mensa Sabah Hall Edin Finchia Diosia Hooray On Finchia Diosia Jumedie Muno Alumni Association at the Vikings Alumni Celebrity Platform Ebreo Nawei Dr. Owusu Afriyie Akoto NPP presidential hopeful. Ya wo ye kane so afa wo hwe adwuma eso wo. Ya wo no anso ekɔ University of Ghana no wo Mensa Sabah Hall. Ɛna wo to ansa frɛ no sɛ, wo mfa ne nim de ɛmɛkyerɛ kyerɛ kwa adwuma, ɛne kwan a ye bɛfa so kwa adwuma betumi aboa ɔman Ghana nkankro. Asɛm tie da so ɔ sɛ, exploiting agricultural diversification to fund economic development in Ghana. Sɛ adwuma de kɛse yi, Dr. Mohammed Ibn Chamba, ɛna ɛyɛ dwamtɛni. Guest of honor, Dr. Grace Vediako, Board Chair, Ghana Statistical Service, Afei, Alumni, President, His Eminence, Francis Albert Setnyonyo, Mensa Sabah Hall, Vikings Alumni Celebrity Platform, Yeah, Dr. Afriyie Akoto and Eko Kasawa Sieno, Ebaso, Ewo Cedi Conference Auditorium, University of Ghana, Friday, July 21, 2023, 3 p.m. Pepepe. That lecture, what you are suffering Ghana for, you know, say, woman, see, men, Mensa Sabah Hall at 60. Hooray!